Riwruoge makedo ne ratiro mag oganda kawuono chwalo nyinge rowere maromo 14 mayango ni ne olal e kinde ng'anyo mar Gen Z. Nyingego ochwal e apisi mar jatend piny William Ruto ma Harambee House buore Nairobi. Kata kamano, jokedo ne ratich oganda kaachiel kod jofwambo noyudore kama tek tok obila chako keyogi gi iro malungo wang' kendo mamoko bende ne obila ogoyo. Jafwambo marwa Eric Owenga nikod ler e wi wachno.
Jatend piny William Ruto e kinde mokalo osebedo ka penjo jopiny man kod nyinge rowere mawachore ni olal miru kinde ng'anyo mokalo ne owuoko kendo ochwal nyingegi ne sirkal. E wi mano, anyuola ma podi ok oyudo jogi ahinya to tok ng'anyo ma tarik 25 dwe mar 6 higani nochopo e apis jatend piny William Ruto gi moko kuom joked ratich oganda. To mak mana ni obila ne ochopo kanyo leplep kendo rakore kodgi e yor agoko. Obila go ne akodewo kendo ne gimako mafuanda Boniface Mwangi ka gitemo ting'e awiye wiye sima ne gikwayo thuolo mar chwalo duondgi. Gino mane okelo tulo kuom thuolo maromo dakika 10 kama e dho apis mar jatend piny. Ywaruok mapek no ne kobuono kata jofwamb weche mane ifutho kendo ne iketho gige gi mag tich maok dewgi kod obila mane orwako sude.
One of the cops just came from behind me, yanked the camera from my hand and then kicked it when it was on the ground. So now I can't even record anything or anything. That's what he did to the camera. Alivuta kutoka kwa mkono alafu akanini akaitwaje akaipiga teke ikaende kaanguka huko.
Anyuala gino chupo kae kagin kodo kwa ya chiel.
Mimi ni sister yake kijana ambaye aliuliwa bado na ndio hii picha yake anaitwa Timothy Muchoi. Mimi nahitaji tu justice ifanyike kwa brother yangu na si yangu peke yake.
Ruto, tunaomba tu utusikize. Tunajua hata huko na watoto mahali huko. Na hata wao watoto wako wako na wanjukuu. Tunaomba tu tusikize njutu, tunaomba justice ya watoto wetu.
Alipotea kuanzia tarehe 6 mwezi wa 7, lakini kuna mtu aliniambia alimpea lift akaenda maandamano.
Jokirati choganda go, kanyakila koda nywala go, bang tuwa koda pisa, mara apisi jaten pinj, mano ata osia, no chiu kinde manok nipinyo wacho, mara miyogi duoko, e kamaro weda aparga nguen go nitie.
Within 7 days, we will be back here. Enough is enough already.
The purpose of today's visit was to provide a list of all the persons that were killed, all the persons who were forced to disappear by the state.
We are being abducted, but you are not apologizing, you are not investigating, and you are doing nothing.
Na serikali tupatie majibu, tunapatia takriban kama siku 7, sababu wamesema, wamesikiza kwamba hatia zetu ni zipi, na tunaomba.
So we're asking for compensation for the victims, we're asking for justice, and we demand for the firing of the officers who murdered innocent citizens.
Anyuala gipod piwangi mall, kendo giramoni adiri nyaka nyanyrelele.
Mimi nirusi mtoto anaitwa Kenneth Jero. Nilikuwa tu na watoto wawiri, nirusi mtoto mmoja hiyo siku, 25. Tumeomba tu justice. Mutusikia tu. Sisi, tuko na machozi mingi. Watoto wetu, mtoto wangu walienda tu. Hivyo tu. Na wakati huu mtoto alienda kutoka hiyo wakati huu mtoto wake mbrathe yake anakuaga analia kila siku akisema mtoto wao alienda na hiyo.
Anyola marowere mane olal kinde ng'anyo mokalo nochopo apisa ten piny owacho ka mar chiwo report e wi jogo magisobedo kagimanyo. Kendo giwacho ni gibiro duoka abandalo abiryo ma kagiyudo adiera mantie to gichiko ni gibiro dok e ndara. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi.